uzazise okokuba ngubani uMr. Chaka.
Ndiyabulela kakhulu tatam. Mandithathe elithuba ndibulise kubaphulaphuli bonke beRadio Vukani community isikhululo esikhulu ndiyanibulise kakhulu zonke iilali ezingqungileyo bonke abantu abamamele kuloo ndawo kwiindawo bakuzo ndithi kuni molweni egameni leNkosi uJesu haleluya igama lam ndingusihlanu usihlanu ke ligama kumadoda amahlanu kowawo kwathiwa ke ngoku mna nje ndingayesihlanu nje kwathiwa ndingusihlanu ligama elo
Awu.
yes kumadoda ke akho ntombi ndiyindoda yesihlanu wakwatshaka ke ifani ezi sowutshilo tatam ugcwanini ke usibe usijikula ungumovizi umanqoba ubhinqile esihlanu umalibomvu ozalwa ke yintombi yakwarhadebe umthimkhulu ubhungane ikhaya ke lilapha egcuwa kudyosini phaya kwilali yakuqhaqhashiva ezantsi ndizalelwe apho kuloo mama kokwalapha etholeni ke ntombi yakwamasinde kwarhadebe ngusihlanu ke lowo
Enkosi kakhulu ke Mr. Chaka usihlanu igama lakhe nizivele ke baphulaphuli be-VCRFM sitsho ke kuni esithi ungowesihlanu wasose wanikwa ke loo nombolo yokokuba ungusihlanu mphulaphuli we-VCRFM nabile ke ligama lakhe limnandi kakhulu awu madoda nguye ke lowo nimvile ke baphulaphuli be-VCRFM nje Mr. Chaka phambi kokuba ke ndiye ke ke ndincambazise nje ngale ngoma yakho yokuqala uqale nini kweli candelo lemiculo?
Ndiqale tatam unyaka andiphazami 204 yes ngo-2000 204 uqala kwam ukufunda ndikwalaseKapa ke yes iyogqama khona ke into yam ibikhona kona ndisahlala apha emakhaya ndimane ndicula ke nam ndingakayazi le nto lapha kum kodwa ndingumntu obhongayo kodwa ndithe yawufika eKapa ndajoyina ii-groups phaya zasekuhlaleni kulapho izogqama khona ke ngoku ngo-204 yagqama ke ngoku kulapho ke ngoku ze kuzophuma usihlanu usihlanu kuqale wayiduet kuqale ke yangabafana ababini ababizwa ngujongi and sihlanu bayobabazi kakhulu abantu ke beneengoma ezaziwayo kakhulu ezasithi ndothi xa kusayo ndivuke ndisithi makabongwe emsebenzini esikolweni makabongwe balapho bangcwele ndasebenza ke nomfo lowo ndandisebenza naye ngenxa yendlela ke bande kuba ke singabantu ke sineziphiwo ezahlukeneyo waphuma ke ngokweli candelo lasemculweni wayongena ke kwezomsebenzi akafumana thuba ndaqhubeka ke ngoku mna ukuze ke ngoku ndizawuba ngosihlanu namhlanje
Ndikuva kakuhle ke
yes
mfundini awu madoda niyazivela ke baphulaphuli beVukani Community Radio njengokuba ibikhala ke le ngoma yakho ndiye ndahlahlamba nam xa kusisithi akanamandla uSathane ndabona ke uzawugqinyiswa nyathelwe ngezo zithende mfondini oyiswe kwenzeke ntoni man ukuze uze nale ngoma ithi akanamandla uSathana ubone ntoni kwenzeke ntoni ukuze ufikelele kuloo nto
ndimbone kum kuqala uSathana uSathana eyilwa kakhulu impumelelo yam eyilwa kakhulu impilo njengokuba ndisithi kuwe kudala ndikule industry inamahlande nyuka abantu bakuthembise izulu nomhlaba bakunikeze yonke le nto oyifunayo kwakugqiba umntu anyamalale angabonakali eyi ndilile kuthixo ndithi enkosi yam kuqala wena kugqibela wena and uthe ezwini lakho yizani na nonke nibulelekayo nisindwayo ngumthwalo yabi ingomnye umthwalo lo wokuba ndindifuna ubheka phaa ndingakwazi ukufika phaa emveni koko usuthi usazama ndahlaselwa kukugula unyaka wonke ndingakwazi uthini into isemqaleni ayiphumi ivoyisi oogqirha baboni nto He, ndizawuphinda ndithini? Ndamula njani uThixo? Kanti uThixo nguThixo nenceba engazange yaphela.
Awu Nkosi.
Ndathi uphakama kwam, ndathi akanamandla uSathana. Ndathi futhi uSathana akanagunya ezimpilweni zethu. Angazama yena uThixo amnike ixesha, kodwa xa sele uThixo ethathe indawo, akho nomnye onoma. Yiyo loo nto ndisithi akanamandla uSathana. Into yenzayo ligwala. Usuke yena xa ekubona impumelelo yakhe seyigqamile, uThixo ekuncedile, asuke athwale izandla abaleke. Ndimbona apha kum.
Awu Nkosi yam.
And ndiyayazi ubana banintsi abaphulaphula emakhaya abafunyenwe ngusathana, bezama ukuphumelela, bezama ukufumana umsebenzi, bezama ukukhulisa abazali babo, abantwana babo, bezama ukuzama ikamva eli, kodwa usathana vale. Banintsi abantu abalilayo emakhaya ngenxa kasathana. Kodwa namhlanje ndibaxelela ngosathana mna endimbone apha kumba, hayi mani, ayinamandla le dyonko. Ngakumbi xa uzazi uba woyame ngoThixo.
Ndikuva kakuhle Mr. Chaka. Awu madoda, usihlanu ke lowo. Xa uyicacisa usithi bendicinezelekile kunzima lingaphumi ilizwi bancama oogqirha
Ah, nkosi
kodwa
yam.
kuthe kwaba kuhle wakwazi ukuthi akanamandla uSathana. Ndiyayibona ke ngoku apho uyithathe khona le ndawo ithi akanamandla uSathana. Kungenxa yokuba usuke ebunzimeni ucinezelwe lirhamncwa ungakwazi uphefumla.
Xa sele liza kuyeka yho likubambe entanyeni
Awu Nkosi.
uba ngazama upitsholoza awukwazi. Kubekho abantu bathi ungayiyeki nje le nto.
Nkosi
Utyelela
yam.
ntoni ukulethe? Because ayikunikezi into, awuyi phambili, awuthini. Ndibe ndiqonda uba hayi bo abamazi uThixo ungubani. Avuke uSathana oyisakale, abaleke uSathana. Yiyo loo nto ndisithi akanamandla. Ithi pha le ngoma simnqobile,
Yes.
ithi simnqobile, simoyisile. Ngoba uSathana simoyisa ngomthandazo, simoyisa ngokumnqula uThixo. Sithi Thixo nguThixo, wawunguThixo kudala, usenguye nanamhlanje, usuku izinto zivuleke.
Ndikuvile mfo kaTshaka, madoda Mr. Tshaka, utsho kamnandi mfondini. Nisivele ke baphulaphulu uthi usuka ebunzimeni
Ebunzimeni.
hambe siwa kodwa wayiqonda uba le nto ilapha ngaphakathi. Nisivile bekusho yena sithi le nto ilapha ngaphakathi noba zingamcinezela izinto.
Ivalelwe le nto, noba ingavalelwa le nto,
Awu
kodwa
Nkosi.
le nto yakho ayizukuphuma.
Ah!
Balibali bana batsho kubani? Ngoba sonke uThixo usidale ngenjongo, futhi akho nomnye uThixo umntu amfuna umbona ehlukumezekile, ngoba singabantwana bakaThixo sonke. Bathi athi uThixo abandazi bantu ngubani.
Awu Nkosi.
Kulapho ke ngosizohlazisa uSathana. Sithi akanamandla uSathana. Nawe le meko usajongene nayo kangoku uzamnqoba uSathana. Akanamandla, akanagunya.
Mr. Chaka, mandibuzele lo mbuzo. Sowucule phi ke? Sowuculile ke apha kwidistrikthi bakuva abaphulaphuli?
Tatam, njengoba ndize kweli cala ngoku,
Yes.
nje ndilapha nje eVukani, ndiyayazi uba ukungena kwam apha akuzufana bakha ndize apha. Into ndi 100% ekungeneni kwam eVukani, ndisuke eGcuwa ngoku. Iyawujonga i-distance yosuke eGcuwa uzotshona ecala. Kanti ndizele ilize
Awu Nkosi
ngoba
yam.
sihamba noThixo wenza izinto abantu abangakwazi uzenza. Uphuma kwam apha ndiza kufowunela. Ndizawuthi mna, tata, hayi ke ndiyabizwa endaweni ethile bafuna undiva. Tata, ndiyabizwa endaweni ethile bafuna undiva. Ngenxa yamandla weVukani.
Ndizawunika ke kuni baphulaphuli ze niye kuWhatsApp ndive ke baphulaphuli uba abakhoyo. Umnxeba wethu ke ngu-073 849 1740. Ungasibamba naku 072 514 5382. Ngumnxeba ke lowo 81 ekugqibeleni. Ngumnxeba ke lowo la 072 514 5381. Ngumnxeba wethu ke WhatsApp line wethu ke 073 849 1 7 4 0 ndive ke kuni ukuba nivanjani. Ndiyayazi ke abaphulaphuli bayawuthanda umculo ke omnandi. Awu madoda, ndiyakuva ka Mr. Chaka, sisitsho ke nathi siyivukani sisithi uThixo aza kuncede mani, ngoba uwele imilambo waza apha ecala eVukani Community Radio. Uzozithengisa. Into esingenayibaleka ke le ndizayibuza, Mr. Chaka, ingaba ungene kule industry kuba uyithande entliziyweni le nto, okanye asinayibaleka ke loo nto, ungene kuba inemali but ekugqibeleni ayonto irongo xa ucula and then ekugqibeleni uzithengise ufumane nawe ulale utyile. Ingaba kodwa ungene le nto isentliziyweni na?
Wo tatam, ukuba bendingene ngokuba ndilinganisa abantu ngekudala ndayeka, ngoba abaqale emveni kwam bathe bayibona ingalungi le ndlela kubo bayeka kudana. Ngoko bayandibuza bagcwanini, wenza njani wena mfondini kudala kulapho? Uyawubala ke 2004 bala 204 nabangondigqiba 20 years ndikule industry andimuvi. Zikhona iinkqwithele, ndithi kuwe ndiwa ndilala ngecala, ndithi ndilele ndithi oh Thixo, ndawuyaphi na xa ndingeyi kuwe? Ndawubalekela phi na xa ndingezi kuwe? Ndiphinde ndivuke ndivuthulule. Namhlanje ndisamile, imali ingekho, imali khona, ndisamile ndisethi uThixo uwamazulu nguye uyosiphumelelisa, ngoba impumelelo yethu kuThixo. Ukubana bekuthiwa ndicule ngokwemali ngendayeka.
Ndikuvile ke kwanini. Awu madoda, watsho kamnandi mfundisi.
Ngendayeka.
Sithi ke usuka kuthi ubale iminyaka nyani ke bekufanele uba sewayeka kule minyaka ke ayibalayo. Awu madoda, wandivisa kabuhlungu ke ngoku. Ndiyabona apha kuye entliziyweni bekukho le nto imani sithi imizamo yam yophela ndakufika kuwe. Osike mfoka kwanini, mfoka Thaka, mandibuze nje xa ndiza kukhupha ke ngale ngoma, kukho le ngoma yakho ke ithi qala ngami, ndizayidlala. Ndakugqiba ke ndive ke kubaphulaphula ithetha ukuthini.
Yho, le ngoma ithi qala ngam, uyawubona le minyaka ndikuxelela ngayo.
Nkosi yam,
ndizama ndiphoqwa ndiphoqana ndimsenise kucela, hayi ndicela ucule, ndicela undifake kuthiwa awukho kwi-line up. Hayi ndicela, ngoba le nto ilapha ngaphakathi iyanditshisa, ifuna ndiyikhuphe ukuze abantwana bakaThixo bazawuphila. Kuthiwa awukho kwi-line up, asinayo imali yokubhatala. Ndithi noba ikho mali ndicela njengoko ucula ukuba ukubana ke uThixo benganami ngendayeka endleleni, ngoba namhlanje ndikule ndawo ndikuyo ngoba ubaba lukaThixo lundanele. Le ngoma ivele apho ndathi hayi mani uThixo have to seem demand, andizuya kwenye indawo, ndizibale kwenye indawo, andiyazi enye indawo, ndazi qha uthando lukaThixo. Ndithi kuThixo qala ngam, ivele ingoma, ngoba ndinesizathu sokuba ndithi makaqale ngam. Kudala nam ndisetyhwini, impumelelo le impumelelo nam ndiyayifuna. Le ikwabanye abantwana Thixo, nam ndingowakho, nam ndiyayifuna. Ekhaya kujonge kum, itsho le ngoma ithi abazali bajonge kum, abantwana ndiyibreadwin ekhaya, and andiziya kwenye indawo mani, ndizawuphumelela ngokukunqula wena. Qala ngam, ngondisetyhwini nje ndenyule kodwa ndiyambona ngoku uba undenyule ngoku.
Ndikuvile kakuhle ke, mfoka Chaka, nyani ke wo xa usitsho na usithi uyamva uThixo ekonyula, makakonyule uThixo. Nathi ke siyivukani FM siza kucedisa mfondini, uThixo abe ngecala lakho, akugcine akukhusele emva ngaphambili esikhohle kumnene. Uzubaphilise abaphulaphuli, uzungabaphoxa abaphulaphuli, uzube yile nto ufanele uba ube yiyo, ukuze bazathi xa bewuthanda umculo wakho bakwazi ukolatha mfondini. Bathi nanku ke lo Mr. Chaka uculayo usihlanu. Uzungabaphoxi ke mfondini abantu, uzobathanda abantu. Ekugqibeleni ke mfoka Chaka, singatsho ke siyivukani Community Radio sithi kuzo zonke izinto uzungamphoxi uThixo.
Ah.
Ungandiphoxa mna, ungamphoxa umzali wakho, ungayiphoxa isihlobo sakho, kodwa uzuncede ke sithi siyivukani FM, uzungamphoxi yena uThixo mfondini. Siyabulela ke ngoku ke mandiye ke kule ngoma yakho, amazwi akho okugqibela ke owasakha uluntu nje iseconds athini?
Mandibulile kuqala apha kuni tatam kwi-management yalapha ekhaya, nkosi kakhulu ngokusamkela. Ndibulile kubaphulaphuli bonke, ndibulile kubantu abandixhasayo, kubantu abandithandazisayo, kubantu abandinqwenelela impumelelo kuwhatsapp bam, kugcwele kufacebook abantu bangqwenela impumelelo. Ndibulele kakhulu apha kumphathi itshawe ungqonde nkosi mana kuye ngobana abe sempilweni yam. Ndiyalibona ukukhanya ngoba kufike umntu ove intlungu yam. Ndimbulele kakhulu uThixo ke ekokugqibela ngoba nguye wonke lo wenza ubana kubekho abantu abasondelayo, ngoba bayayazi uba uThixo uyazi ubana ndiphethe amadangatya, abasoze bangazithanda ezi ngoma, bethanda bengathandi.
Nkosi bawo, siyabulela. Sibulela nakuwe ke tshawe, awu madoda,
Yes,
bunjalo ke ubuhlobo
bayandifumana
mfondini.
ke naphi ezintweni zonke abantu.
Sobaxelela. Sobaxelela apho bakufumana khona.
Baphulaphuli, oh baphulaphuli, ndiza kuni, ndiyazithoba. Loo nto uyenzayo ekhaya ndicela undijonge nam. Kweso sonka sakho undiqhekezele. Noba ngumtshato, noba yintoni, noba yintoni yenzeka, noba yifuneral, ndikhona. Futhi ke uThixo uyawusebenza. Ndimke kwelo khaya lixolile. Andaba ndingazishiya ke imfonomfono okanye. Yes, ningandifumana ke apha 073 45 84 561, 073 45 84 561. Nobundawona apha Eastern Cape uthi gcwaneni khawufike, ndizawuba lapho, ndizawuba ngathi ndingaba ngathi ndikhwele iflight. Ndiyanicela ndinibongoza kuFacebook ngusihlanu qala ngam kagcwanini nophayo nga-inboxa kuWhatsApp ndiyafumaneka kule namba, calls ndiyafumaneka kule namba. Egama lenkosi, amen.
Amen. Nkosi bawo, siyabulela.
Oh,